Kakelo SDA Church lando ni kendo ruaki e kiche mahiga ganario kod prae kod ario. Mabiro timore ka ochakore tarik prae kod aboro, dwe maraboro, nyaka tarik adek dwe marochiko higa ni. Thor mar wach en, anadhi kachopo dwarone. I will go fulfilling his mission. Matayo prae kod aboro, wesa par kod ochiko. Omiyo dhiuru uloko geni duto jupuonjire na kubatisogi e nying Wuoro, gi Wuowi gi Roho Maler. Kawer to en wende Nyasaye 146.
Winji duon Yesu kawono ngamani yotichtinde.
Welo mabiro pidho jo Nyasaye chimchun gin Pastor Wycliffe Okongo, kagikonyore kod Cyprus Auma to kod Eric Onyinge. Jadolo Seth Olwach Magero, Eweg Welo. Kakelo SDA Camp Meeting 2022. Orwaku Uduto.
Yochunyi mor, enkonuo, giduokne.